yabanje kumukata ngaho kubera mama yagiraga intege. Mama yari yamwihoreye kubera atari azi ko byagera kuri urwo rwego. Mama yamurushaga imbaraga, yarabanje nyine atemaho